With feet in the grave, you spend your wicked all on high, just free in the cry. Take a little high with reach from the sky. Tell take your misery goodbye with breeze in the sail. So it's do you make me wet, Britson? Got no family, you Britson. Got you no body, you Britson. We need to say party, you Britson. You shot to the willy, you Britson. My breath chillin', we breath in. That should be Georgia's reason. That must be just a reason. We took full of life. It's easy to die. Before you know that, you'll be fine. Just reason and fly. Come with every kiss and goodbye. This breeze is for night. Come and take a little bite. With breeze from the sky. I'm going to take a little bite. With breeze in his sight. La 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 la. Da 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 Silent, the wild, and a prisoner's style.